Luzuko Siyo. Le fight ndiyilungiselele kakhulu because kwi ratings ndiye ndakhutshwa, so ifight ebalulekileyo kakhulu kum lena because izawuphinde ndithathe ndibuyisele back to i-ratings, ibe yinto endiyidinga kakhulu leyo because it's where indawo endandikade ndikuyo, but ke because of ubunzima kube boxing ndaphinda ndasuka. So I'm trying indlela yento yobana ndiphinde ndibheke phezulu apho ndisuka khona. I-opponent yam ndiyayazi because iijim zethu zimelene most of the time, besoloko sisiya kubo for isparring okanye bona bazi kuthi for isparring, so ndiyabazi izoxhomekeka andifuna ukutsho, but ke I doubt uba uyagqitha kwi-round 6. Yeah, ndisure. Kubathandi bam ndithi mabalindele uluzuko lo wabo amaziyo.